kuthiwa masifumane i-factor ka-4x to the power 4y, thabatha 8x cubed y, thabatha 2x squared. Xa safumana i-factor le nto, ifuna sifumane uba yintoni elona nani likhulu esikwazi ukusebenzisa, elikwazi ukohlulahlula i-term kanye kanye. Sino-4x to the 4y, thabatha 8x cubed y, kwesibini thabatha 2x squared. Kwezinye ii-videos bese saqaphela ke masiyenze ngehlobo siyazipisa as terms zibe ninzi, kodwa ndicinga uba ngoku niyakwazi uyenza engqondweni yonke loo nto. Yintoni lona nani okanye i-coefficient ke ngoku ikwazi ukohlulahlula i-term kanye kanye kwezi terms ntathu uzibonayo kula 4, 8 kunye no-2. Uzawuqaphela ngoku u-2 uzawukwazi ukohlulahlula ku-8 no-4. Ngenxa u-2 ungena kuzo zonke uyakwazi nokungena ku-2. U-2 ngoku uzawuba lona eyona inkulu common factor sibhale phaa ngaphantsi okanye eyona nani lixhaphakileyo likhulu ukwazi ukohlulahlula i-term kanye. Yintoni ngoku enye i-factor ka-x esikwazi ukohlulahlula nge-term kanye kanye exhaphakileyo kuzo zontathu ezi terms? U-x squared ungena kuzo zontathu mosezi terms. U-x squared ngamahlulahlulana la ku-x squared phayana. U-x squared ngoku uzawubanela abe uzawuba naye ibe yi-factor ngoku phayana. Sazibuza ngentoni eyona inkulu i-factor ka-y ke ngoku apha esikwazi ukohlulahlula i-term kanye kanye. Ezaa zimbini zino-y andithi kodwa leya ayinayo u-y. Izawubangela ke ngoloo nto singabi nayo i-factor eno-y ke ngoku. Asizuba nayo eyona inkulu i-factor ka-y. Izawuba ngu-2x squared ngoku i-factor yethu. Into esizayenza ngoku sizawubhala ngoba sishiyeka nantoni xa sikhuphe u-2x squared kwi-term kanye kanye phayana. Ndizandibonisa ngoku uba ndiyenza kanjani le nto. Masivule i-parenthesis. Sizawuhlula i-term kanye kanye kunye ngo-2x squared. Kwenzele ukuba siziphindaphinde ku-2x squared. Sizawuba no-4x to the power 4y. Hlulahlule ngo-2x squared ayithi uzawuphindaphinda nje ezi terms 2x squared no-2x squared depends on maybe ushiyekela nalaa nto 4x to the power 4y. Sibe nenye i-term sizawubhala i-factor yethu kala sizawubhala 2x squared factor yethu siphindaphinde 8x to the power y 8x cubed y hlulahlule ngo-2x squared. Ogqibela ke ngoku sibe no sawubhala kuqala i-factor yethu thabatha 2x squared and factor yethu 2x squared siphindaphinde ngo-2x squared siyohlulahlula ugqede ngo-2x squared. Ayibhadlanga ncam le nto ndenzayo kodwa ndifuna unibonisa nje uba sizifana kanjani le mpendulo yethu xa sohlula xa sikhuphe le factor yethu safumana sashiyekelwa yintoni. Apha u-2x squared uhlulahlule ngo-2x squared uzasinika u-1 ayinithi uzasinika u-1 2x squared uhlulahlule ngo-2x squared uzangu-1 hayi mandibhale apha ngaphantsi uzawuba ngcono ubhale phaa ezantsi. Ezi ngoku zimbini zizawufumana impendulo ngubani? U-2x squared sambhala njalo 4x u-4 uhlulahlule ngo-2 uzasinika u-2 u-x to the power 4 uhlulahlule ngo-x squared uzasinika u-x squared. U-y ohlulahlulwe ngo-1 ngu-y. Ogqiba kwethu sivala i-parenthesis sashiyekelwa ngu-2x squared ophindaphindwe ngu-2x squared y. Le nto ishiyekelwe ngayo ishiyekelwe yiyo thabathe 2x squared siza 8 ohlulahlulwe ngo-2 ngu-4 x cubed ohlulahlulwe x squared u-x. U-y ohlulahlulwe ngu-1 uzawubalwe ngu-y. Ogqibayo ngethu igqibela i-term saba nothabatha 2x squared ophindwaphindwe no-1 baleke njengobe njalo. Xa ke ngoku ubunokhupha la 2x squared simbeke ecaleni simbeke bucala kwenzele siyibhale kakuhle nto nibone ngoku uba sishiyekelwa ntoni ngaphakathi kwi-parenthesis. Sizawuba no-2x squared full parenthesis intoni eshiyeke ngaphakathi eza terms ziziphana le ityheli le i-purple kunye le i-blue. Sizawuzibhala ngoku sabano no-2x squared y liqala item eshekayo thabatha 4xy 4xy ugqwetha ushekele ngibale ugqwetha item thabatha 1 sivala parenthesis sigqibile sifumene i-factor senzile sifumene i-factor yale problem yale ngxaki ndiyenze ke yande ukwenzele niyibone yonke le nto siyenzayo kodwa ndicinga uba xa seniyenze imizekelo yam eninzi ningakwazi uyenza engqondweni kakhulu mhlawumbi niyenze ngolu hlobo uthi kodwa utshekisha eza terms phayana intoilona nalikwazi ohlulahlula i-time nganye kanye phaa ngu-2 hayi ndithi uye ngoku-x zonke uyakwazi uzohlulahlula ngo-x squared andithi wagqiba kwethu ngoku uzibuze uy akekho phayana lokugqibela asikwazi umsebenzi uy ke ngoku sivule i-parenthesis u-4 ohlulahlulwe ngo-2 uzasinika u-2 u-x to the power 4 ohlulahlulwe ngo-x squared uzasinika u-x squared uy ohlulahlulwe ngo-1 uzasinika u-1 ndiye kwelani la item thabatha ndizawuba no ndizashiyela ngu-2 x squared y ndiyaphutha thabatha sishiyela u-8 ohlulahlulwe ngo-2 uzasinika u-4 u-x cubed ohlulahlulwe ngo-x squared uza ngu-x uy ohlulahlulwe ngo-1 uzasinika u-y thabatha 2 ohlulahlulwe ngo-2 uzanika u-1 u-x squared ohlulahlulwe ngo-x squared uzanika 1 ndifuna ke ngoku asenenze imizekelo emininzi niyenze nje ngolu hlobo nje niyibhale nje impendulo nje njengoba injani ndifuna nje bendifuna nje iqaphele yonke le nto yenzayo niyiqonde ke bunoziphindaphinda ke la factor ke uphindaphinde ke za terms uzawufumana ngqo le nto besinayo ekuqaleni.